Ka ore anō kia kitea te tāne, he rima te kaumārua tau te pakeke, engaro nei I te wahapū o Manukau. Kei te kawea tonutia ngā mahi rapa I āia, ki tai, ki te rangi, ki uta anō hoki. Nā te ope prihimana I timata te kimihanga nei, I te kitenga ake o tētahi poti, ka hore he tangata orunga. E kawea tētahi kōtiro e waru noiho te ngā tau ki te hohipera o Middlemore. Engari I tū te kimihanga mo te tāne I nāpō, ka hiki ake anō I te atanei. Ka whai wāhi atu tētahi o ngā waka rererangi no Coastguard, me tētahi waka topa-topa no te ope prihimana ki ngā mahi, mahi rapu-rapu I te rānei. Muturawa ake, kua wehe te kōtiro I te hohipera.